tsewa wa leso ere ke bine se fela se ke tlhomoge pelo ke bolele le modimo morena bana ba gago ba fokotse moyeng theola moya o galalelang o ba fodise ntate o ba fodise morena
Hagiri ki mufutsana.